Simeni babe sihlangana nabo Asinkingeni babe sisikhungethe Baba sikunikeza udumo ha Nkosu Jesu Na mama mihlela yethu nameva Ukholo lethu baba basivivinya Baba sikunikeza udumo ha baba ha velinga
Baba,
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 Baba,